ngoba ndifuna ukunikezela ndincede nam ndiculele ngomethi inceba yafela uwo ey umthwalo wam uyandisinda bawo ndiyacela ndikwathise ngoba ndifuna ukunikezela ndincede nam ndiculele ngomethi inceba yafela ngoba uyandisinda
Ushile kodwa namhlanje ndizicelela ushwele imeko enfuyo ayinhlangani njengoSamson esandukucetywa inwele sometimes ebusuku xa ndilele ndityiwa zingcinginyembezi zivele zihlele nkulunkulu ncela uvule iminyango azotsho ama-1000 khe nam andiwele andiwele nezinja zam ziphumelele noko kudala sibekezele ndithandaza le ngoma ivusa abalele The summer is ours, you can call us Sahara like no Nigga don't call us Sahara Spana ganzima, I'll never take five Cause no,
yeah.
If you chia kanya
Is even at in pelelo li clash Akbona gali no mas and you press Anfunu koga ni feel it fresh Bogo twini hani na yone cash Abanda by boni lonto Abanye batu itenga nini moto Batungu kubaka uvele tivinu ne male zule loto
Somandla ngenelela ndihlulekile ukuzimela kunini ndizingela amandla ade andiphelela
bathi imisebenzi yabonaka kodwa ndibona ingathi kuyamoshaka andifuna uxoka ndiyoyisaka kunini ndiyidonza le mikha andizakwazi nokuthini
ngoba umthwalo wam uyandisinda bawo ndiyacela ndiphathise Ngoba ndifuna ukunikezela ndincede nam ndiculele ngomethi inceba yafela uwo ey umthwalo wam uyandisinda bawo ndiyacela ndikwathise ngoba ndifuna ukunikezela ndincede nam ndiculele ngomethi inceba yafela ngoba uyandisinda